Nongeye kubaramutsa nabateye iteka ntangere rero mwese mu ndohema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri ya nyumukunda cyane ya Shira Matsiko TV aho rero mubandanya mudukurikira muri ijya nino hatandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu makungu muri rusange mubandanya mukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri ya nyumukunda cyane ya Shira Matsiko TV kubaba rero bamaze gufyonda ngaho handitse sabone canke subscribe amakuru aca bashikira yose mukayabona ku buryo bw'idonido mu igihe cyose muyakenereye reka rero ndabahikaze mwese rero mudahwema guhengeshanya mukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Shira Matsiko TV inze ndababarire simubwinga nkuru amakuru yacu agira hibande ko muri akakanya reka rero amakuru yacu tuze tuyahere ngaha mu Burundi tubareko nyuma ariko haravugwa inkuru y'umubabaro ko nyuma yaho Reveriano ni kuri arongoye abasemudede yemereye kumugaragara ko uzomufatira canke akica ingabo ibushitse ku kaburimbo azoroswa imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi turabareko kandi mu makuru hajanye n'amakungu mu Rwanda impunzi z'abanyekongo zituye abaserukira ibihugu byabo i Kigali reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagaruke ko mukanya maze tuze tuyabashikiriza ntimuze mugiye kure yazo mbonesha kure yazanyu reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido maze tuyahere ngaha mu Burundi tubare ko hariko haravugwa inkuru y'umubabaro kandi iteye ubwoba ivuga ko uwo bita Reveriano Ndikuriyo ariwe azi igahandagurwa ry'uwo bita kaburimbo nyuma yaho rero Reveriano Ndikuriyo arongoye abasemudede yemereye kumugaragara ko uzomufatira canke akica ingabo ibushitse kaburimbo azoroswa amaherangana n'imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi ariko rero beshi bari barije mbe uyu kaburimbo ese ateye ubwoba leta ya Pierre Nkurunziza makuru rero adushikira avuga ko uwo wita komiseri Tade ariwe yahavuye yica kaburimbo amwicana n'abakozi biwe batatu mu rugo iwe ku itegeko rya Reveriano Ndikuriyo nubibutsa ko igihe yakora ivyo yari asanzwe arongoye inama nkenguza mateka reka rero amakuru yacu tuyabananirize ko yari koravugwa mu makungu tubabarire ko mu Rwanda impunzi z'abanyekongo zituye abaserukira ibihugu byabo i Kigali makuru rero atubarira ko abaserukira impunzi zirenga ibihumbi mirongo indwi z'abanyekongo ziba mu Rwanda zatanze urwandiko kuri uwo wa mbere wa mirongo ibiri n'itatu nzero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'itatu ku muserukizi w'ibihugu bitandukanye i Kigali bagahamagarira umuryango mpuzamakungu gufasha guhagarika ubwicanyi hamwe n'agatotezo biriko biraba bigamije abatutsi ubuseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo inkuru ya social media Burundi itubarira ko ivuga ko rero hari ahanini abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baturuka mu ntara za Noro Kivu ndetse na Sud Kivu bemeza ko bagomba gufata nk'icabona umuryango mpuzamakungu ku mutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo basaba kandi ko hoba itahukanwa mu mahoro mu mahoro mu bihugu vyabo izo mpunzi harimwo abamaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu mu makambi y'impunzi bavuga ko bashobora kuba abatagira igihugu baturukamwo abo banyekongo batanze amakete yabo mu baserukizi b'ibihugu vya France Belgique Royaume-Uni na Uganda i Kigali bategekanya kwitura ubundi buserukizi bw'ibihugu niko amakuru dufise avyemeza izo nzandiko zishizwe ahabona inyuma y'ukwezi kurenga hatunganijwe ingendo z'amahoro zo kwiyamiriza agahotoro kajanye n'ivyamoko ivyo bita ihonyabwoko mu ntara za Noro Kivu ndetse na Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ivyo rero bikurikiye kandi izindi nzandiko z'umuryango w'impunzi z'abanyekongo bari muri Kenya zahawe abaserukira Nations Unies, Union Européenne, Union Africaine, umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'abaserukira États-Unis, France ndetse na Nairobi. Umukeo umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubandanya uhungabana, ibyo bihugu bihejeje kuronka inzandiko zacu birorere, niko byashikirijwe na John Sengiyaremye, umwe mu mpunzi aba mu ikambi ya Kigeme muri district ya Nyamagabe mu bumanuko bw'igihugu cy'u Rwanda. Ugihe rero n'ubu tuvuga bene wacu n'abashiki bacu basigaye muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo bariko baricwa, kandi impunzi zibandanya zishika mu Rwanda. Impunzi imwe impamvu imwe ituma batotezwa ngo nuko ari Abatutsi, akaba ariko Sengiyumva yongera ko duhamagarira umuryango mpuzamakungu kugira icukoze kubijanye n'ibisabo by'Abatutsi b'Abanyekongo, cyane cyane ku kibazo kijanye n'ubwenegihugu ukingira ikumirwa Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Dusaba kandi ko impunzi z'Abanyekongo baba mu karere ko batahukanwa, akaba ariko yakomeje avuga. Hari amoko arenga 450 muri Kongo, ariko ntiduharura umuntu ubwoko bumwe bw'Abatutsi bugirwa ko ubwicanyi bw'ihonya bwoko gushurashozwa ku nguvu bigizwemo uruhara n'inzego z'umutekano zegukira leta ya Kongo, akaba ariko byatangajwe na Bosco Maniragaba userukira impunzi z'Abanyekongo mu ikambi ya Nyabiheke muri district ya Gatsibo. Urwo rwandiko ruhamagarira kandi ituzwa ry'imigwi yitwaje ibigwanisho, cyane cyane FDLR yatangujwe n'abakoreye ihonyabwoko Abatutsi mu Rwanda n'abamukako. Aba FDLR baraje mu Rwanda ariko baratwomoye mu matongo yacu y'abasokuru, niko vyidogwa nabo baserukira imiryango y'Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baba muri baturuka muri Kongo ariko bari mu Rwanda ubu nyene, kuko baserukira impunzi z'Abanyekongo zituruka mu bwoko bw'Abatutsi bacumbitse muri aka karere kugira ngo amahoro agaruke mu ruko bwa Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo. Dutegerezwa kubanza gutahukanwa, abana bacu bavukiye mu buhungiro baraheza imyaka 27 basaba uburenganzira bwabo bwo kuronka igihugu ubwenegihugu, niko bashimangira bakanahakana ko Kigali itari inyuma y'ivyo byose bariko baraburana. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi arivyo Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda byo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ntibihengeshanya gutosekara kuva hasubiye kwaduka umugwi wa M23 wo mugwi rero wa kera w'abarobere b'Abatutsi wasubiye gufata ibigwanisho muri 2021 wagiriza abategetsi ba Kongo kuba batubahirije ibyo biyemeje kwinjiza mu nzego z'abagwanyi babo bagizwe n'Abatutsi z'Abanyekongo. Abategetsi ba Kongo baguma bemeza ko uwo mugwi ushigikiwe n'u Rwanda, ariko ivyo leta y'u Rwanda idahengeshanya kwiyamiriza. Reka rero mwese twabanye mu makuru yacu, tubari ko amakuru yacu aragasaga tuzosubira gusa ko zitatanguranye amakuru yacu ntitwobora kwibutsa seme mu iyo nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu twayahereye nga mu Burundi, tubabarira ko amakuru adushikiye avuga ko wamaze kugandagura kaburimbo yamenyekanye akaba ari Reveriano Ndikuriyo. Reka rero tubabarira ko kandi Abanyekongo bari mu Rwanda bamaze gushikana inzandiko zabo kuba bijejwe. Reka rero tubare ko amakuru yacu aragasaga tuyasubikiye ngaha tuzosubira mukomeze mugire ibihe byiza.